Chieng ma parne family mar George ni ka ungeyo ne chieng mane George oyudo accident
wakati George alipata accident
ajeto weloko
no ajeto wakati wa sunge
kiswahili kibi nyalo jindiki kiswahili kibi nyalo wawa wati nagipio pio naka chieng George kano wa accident ne ntich mate kabisa wanagi presinda ne pinuru moku wa nendo emo miyo kakwayo ni mwondo wuhuo wanagi thulo no Inda no temo kar nyalo ne watero George e hospital mar Muhindi kame dware pesa turi mondo chak thieth ma ng'ato mondo wakony George ka George dwaro gicha chal ni nodhi ogo kore yo ka dier ng'eye modhi ogoye ma ok wanyal ng'eyo kaka nogoye waringo gi George kuonde te ikonwa ni ma koro nyaka timne ma kia CT scan kia obedo nade noring kodwa to gigi duto siling 1,000 osedhi e dakika par kende mondo mi Muhindi ochak biro wuo kama ninde kiluoge gi dakteche wetene koro miyo en lit ne gima nyocha otimore wan wawene mana Jehova Nyasaye kapok watimo mang'eny nikech tich mwatiyo en entertainment wan watimo komedi ung'eyo kaka watimo komedi ma MC Jendeke Mfalme
yes ogena koko
koro Jendeke
yes ogena
adwani wamonga monga dholuo
wamonga dhawa
gima nyalo medo wacho ne jopiny
yes.
Ni kaluwore gi sani
neza tuo gida
Aya. Koro yenwa uru wa wach kama.
Ni ruhusu tuseme.
Bona mama okwanya yudo. Wan kano luongwa sama ne wadhi e piny ma South Africa. Joma nonena ka dawe lweny. Yeri joma nonena ka gora gi Bruce Lee. Yogi joma nonena ka gora gi Bruce Lee.
Wa kamari na eti. O wa.
Dalini nonena.
Dividend man michele michele.
Michele michele.
Michele michele.
Ajendo. Wadu wale mwadu wakao tuwelo. Mwadu waduonge. Manager Marwa Piuso Mudo,
Udayaso
Mudo. Manager 001,
yes.
Ubika, wanda introduce Team Marwa Marban Marmalaika.
Yes.
Kaya toge Prince Inda. One ya kagi engineer Woodfibi. One kagi engineer Lennox
Gordia.
To one kagi Jaka Lonika.
One kagi